I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate.
Apanya phansi kumi mal.
Weh, mpana getse ke namhlanje akuguma leke nje namhlanje kuguma mosquito nje
ipad. Wakwenze waqhuma izinto kwenze njani?
Angithi umfo ka Jobe lokho kusawe nje futhabula mafu.
Ndiswa mimake, mfuna ukuzwa kahle. Ukhuluma ngokuqhuma kwezinto kudabula amafu. Yini uyaphithizela?
Wena usabona ukuphithiza kwamnginga into encane kabi leyo. Into yoba iphithiza la emagcekeni akoJobe ngomgqibelo lesakona.
Hayi bo,
wena zayona, wena ZTC. Hawuke bekwistampit into ongakazi uyibona.
Ah, mfundisi wami, sengiyakusola ke manje. Yini ucabanga uzibulala?
Wena ukuthi use kakhulu wena, wena uyasesha wena.
Hayi, ngeke. Iphi?
Why? Kukhohlwa yilezo zinto nikuthi uthanda ukubuza ama-idea azobe efunani ngoba kuphela isikhathi umzuzu wama-idea isasebenzi usiyafeza
nda. Uthi ngikubambe mfundisi akangenza ucile. Wena ubambile namhlanje ngeke ngidlale wena.
Wena phela nise kakhulu.
Yes, hello. Yeah, is that wena manje funeral service?
Labo funeral bakho baba.
No, I need some information about your policy and your monthly fee. Yeah. No, if it dies now, you get paid now. If it die now, you get paid now. As in like now. No. I mean like if it dies now, you get paid now. No. Lalela nganyami ngilalela. If it dies now, you get paid now. No, don't worry about the grocery. Don't worry about the grocery.
It's cool. It's
no, I mean if it's dead, you get paid now.
Yeah, Makar Kos. Sing Sugi Lem Sinduin. Umuntu ujabulile. Labo lapho mina sengiphuziswa la ngomhla ka 1 manje.
Siyazini inkinga yenu nami ngigade abantu abashintshayo uyabona nje into
engenasi
yabona kuyona inonsense into engayifuni wena usonto wena awuhlangani nje indaba zokuswa awukazi olibhade esonto ungijwayele kabi wena.
Ozokhulumela abangani ubhoko wakamkhize ngomgqibelo.
Ayikho ke yabantu
ukudaza
ngesonto mina ngobe sengishone kudala hayi indaba yosonto endala kabi lokhu kuma ngesonto yini mfana ngalokhu ukhuluma kanjena lokhu ube uza kuqondene yini qondene
ukuthi yazini mina ngeke ngikwazi ukuthi ngishiye umngcwabo wami mase ngihamba imingcwabo yabanye abantu wena futhi umfundisi kusafanele ube nabazalwane osafanele ubakho
ngiyakubona wena use kakhulu mfana ufuna ukuhamba nathi awushoke mfana wami ngoba nazi kahle ukuthi nina into enangigila yona la nomphakathi wala nina nashisa isontwana obanike labantu ekusekumele ngibaqoqa bangitalele ngibuza wena
mina ngingenaphi lapho ngangikhona yini lapho usungifake entweni engangingekho kuzo
Now, Pagat.
Manje sangabanje ingcingo manje basakhamisa khona itotela lento esoyenza ya wozana as long nje mesobuya nazo inombolo sho
sikhonzeni segaleni hlela mkhulu ukuthi uphuma kudeleka shayisa la simngawo shayisa la hola shayisa la lokufezo ndazi Show us Ben.
Hey, madod, hey! Ubheke, nisalele ngalesi sikhathi bafithi. Noba hlambe senishaywa itotelo lelo bese yakhona.
Zipho yini? Zipho.
Hayi, futhi usabisa mina manje, futhi ngabe usabisa lapho esiyakhona.
Ahle wena.
Hayi, niba nje.
Ahle wena.
Wasusabisa mina manje, futhi.
So masha,
zipho. Usabisa lapho bese yakhona.
Ahle wena. Mawusini kani?
Awuzwa.
Ahle wena. Emafethe nyoni le.
Mina ngizongena kuqala. Ya wena Jonathan, usibhethe la. Mina Sophia ngena la kinyo mfundisi. Ngake lento esiyenza manje siqala. Yabonake into yokusetha izinto nezimpathi. Deshathola.
Yabona lento yenu mina ngisayibambi, sayitholi ke manje. Ngingenile.
Hayi, hayi, hayi. Wena ama sign language yabhedwa. Asibethe singenela ngaphakathi afa emefu mbona bayiva lento.
Let's go.
ngibonile ukuthi ngihlanganise kanjani indaba yamajazi. Ngakutshela ngathi ubuhamba lyani.
Hayi mina ngikuvumile ukuthi wena uhlala unamaqhinga wena mfethu, hayi ngayivumi indaba yakho.
Lalela-ke manje, yabo le yomuntu ozophumisa isona sengiyibekela kuwena, kuwena umuntu ozoyibona elivunze
njalo. Ndoda, mina uyazi le zinto zonyanga, hayi zangoma, uyazi angihlangani naleyo nto nje mina. Oh.
Hayi nangu master, master. Ungakwazi ukuyisetha leyo nto. Umuntu umtshengisa umuntu ongakwazi ukuthi asiqinisele isonto umkwethu ukhokho vula lenyanga. Hhayi ukhokho vula lenyanga olazi.
Ah, uJobo usamazi Jobo umkinseka lengane nomuzi omkhulu. Inkinseka nje unyakanyaka lengane.
Hayi angifuna ukuqamba amanga.
Awazi uzu nje ngalowo muntu loyo nje.
Ngizwe fethu bekhuluma uphela uyazi lezi nto lezi kumele mhlawumbe ngoba wena uthi uyamazi sambe naye usigamfula imali. Akunalutho umuntu uyahlanganisa uyabona nawe.
Yazi njani fethu? Awuhambe wena mfethu umane usitshene usitshengise khona straight khona izinto ezobalula
uyabona. Yazini madoda ayekho inkinga yabo kusasa ngovivi sivukela khona manilungile nje.
Hayi ngicabanga ukuthi yonke into i-right kusasa-ke masamba wena uzosala mfethu.
Hayi ayikho-ke inkinga yoke lapho madoda.
Hayi ukhona ungala ikhonini ukhona
uyangena.
Hayi ningangena
bafana bafana.
Hayi ningangena ningangena
sibize ngabafana.
Hayi ningangena lo. Hayi apa hayi apa hayi apa hayi
apa hayi apa hayi apa hayi Kahle,
oh, my daughter. Send for you. Cutting in the day.
Naye futhi
ngiyamazi umsombina yakhe. Hayi hayi ndodana le
uyamazi into yani le ngikhuluma ngayo.
Hayi kuphela masuba lo msombi la ndoda ngiyawazi uyabona uma ukuthi ngenzeka kube nento yami mhlawumbe ngiyabele sikhukhule kwamanje nje singani ngaphela singagalelela.
Hayi kulungile la madoda asambeni ngilindele la ngaphandle
ngempela sihamba
ya
bana sendawo nje ndodana ngathi ngempela zonke izinto.
Man, baba, man, man, ya boy, man, man, ya boy, ya boy, ya boy, ya boy.
Yeah.
Hey,
Matot. Hey, Bob. Good day. Who's all doing?
kuzolunga.
Kuzolunga.
Hayi sabaqede.
Hayi zonke izinto zizohamba kahle.
Sabaqede ngaphela.
Zizohamba kahle. Zonke izinto zizohamba kahle.
Cho.
Hey.
Hayi.
Hayi. Kulungile. Lalela. Kuzomele uthathe lo muthi lo. Ugcobele amasondo lawo.
Wacaba noma agcobe.
Yey wena slima ngithethatha lo muthi ugcobele amasondo.
Oh, amasondo.
Yeah.
Okay.
Eh, ndoda. Kuzomele le bhasi le ibe mhlophe. Kuyipende ibe mhlophe. Gobala.
Yeah.
Boss, 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 boss.
Gobala,
gobala, gob. Boss.
Hey.
Kulungile. Hayi, madoda. Ake nifike.
Siyonke idirathi ke
manje.
Khamba nje yonke
into. Uyabona ke? Eh. Thathela umuthi lo. Ugcobe nala. Ngeze ngawo ukuze ibandla ligwale, ligwale ibandla.
Awuphuza, awuphuza kodwa wena. Yona sima, awuphuzwa. Fake manje elethe umuthi wena. Fa. Ngaphuzi.
Hayi, ngicabanga ukuthi siqedile okwamanje sokuthi mhlawumbe kumele yenzeke ukuthi sobonane ngoba ngifake ebank imali abe mhlawumbe sobonane. Hayi, indoda. Hayi, kulungile.
Ngiyabona
ukuthi uphethe. Uphethe indoda amadoda. Hayi. Now, now, now
muthatha. Hayi, yeka njalo.
Yeka. Hayi, ndoda uyinkunzi nawe. Ubonene futhi. Wehla njalo ukuthatha nase Pine Town nje wehla bazokutshela ukuthi wehla kunqaba
balolo
basini isikhathe
basini
ya yaba inkonzo manje akusasa kusekuhle phela emumba uzofika wehla lapho bafuza ukuthi ngisukhokha ngakho
ngakho
ngizokuyizwa ngishuma ngiyangaphakathi
ngiyakwesaba
ya
Oh,
I want all right, so.